Kusazoba likhulu kakhulu kulelizwe. Kusazoba likhulu kakhulu, kube buhlungu futhi. Thina siyoyizwa inhlupheko, iy'ngane zethu ngoba ziyobe seyizalelwe kuyo, ziyobe ngamakwerekwere kwamanye amazwe. Kodwa angazi ukuthi ziyoba nhloboni noma ziyoba njengala ade ayisiy'dakamizwa. Ngoba laba buya kulelizwe liwumakhelwane, bafike basidayisele obhava, basuke bakhanda ngey'thukuthuku zami. Ngoba ayikho imfundo eziyifundayo iy'ngane zethu esile. Zifundela isiNgisi, ukufunda ukukhuluma isiNgisi, futhi nakhona ziqede ingasazi kahle. Okusho ukuthi kwamanye amazwe ziyobe ziyodayisa imizimba, ziphinde ziyodayisa iy'cubu zabantu, bese kuba nawo ukuthi iy'dayisa iy'dakamizwa. Ngoba nazo leyo dakamizwa ayikhandwa la eNingizimu Afrika, ziyobe ziyoba yini khona. Okusho ukuthi ziyobuyela empilweni yobugqila bokuthi ziyolungisa iy'ngadi, y'fukuze amagceke. Ngisho ngoba iy'gqila esinazo ey'ningi zinqwambile y'gqoke amajazi, zathwala imiyezane, zafaswa ngemiqambo, kufaswa ubuchopho bomuntu.